sa sibone olunye usuku olunye usuku ifisa ukulibone kanana nami ifikelele sweti ifisa ukulibone ilanga bajabule kaya bajabule kaya ifisa ukulibone kanana telefonele kanya
Oh, everything I mean.